Can't you see the issue? Can't you see the problem? Yeah. Always knew you were bad news, making me want to sleep. Yeah. Can't you see the issue? Can't you see the problem? Yeah. Not surprised that it's true. Now I'm back with you. Da 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 da